Igama lami ngu-Pauline Kwanele Mathe, futhi ngiwesifazane osemutsha ozinikele ebuqothweni. Ukungafihli esikubiza ngokuthi transparency kuyisisekelo sobuqotho, integrity, ngoba kuqinisekisa ukuthi izenzo nezinqumo zivulekile futhi zisobala kuwo wonke umuntu. Ngokumela izinto obala, singakha indawo lapho ukuthembeka kubusa khona.